Nataka kuwa na uwe baby, nataka kuwa na uwe sweetie, na kutamani sana. You're my baby boy.
You're my sweet potato.